Furahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana.
Shukuru,
Shukuru.
Ah, when and I.